Ndaramukije cyane bakunze ibiganiro bica ku Burundi mu Kirundi. Nkuko mubizi rero simba ndijenye ne namba. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu w'imararungu aca make adaciki yago. Ararangwa arakaramba. Nawe ni
Hakizimana dewo batazira kireko.
Ikaze mu kiganiro cyacu cuno munsi. Muramutse abariko barabakurikirana.
Mwaramutse mwese mugira mutukurikirane muri iki kiganiro. Tugira tubayagire. Turateramana namwe hamwe mumviriza agahogo kacu ingene tubayagira muzaba mukoze cyane kutwumviriza
izina Kireko mwaba muzi ico risigura mwaritaziriwe nande
izina Kireko si ry'abavyeyi izina Kireko ryavuye mu gikino yari umwana w'ikigaba abavyeyi babiri barera umwe akashaka kumurera neza ubundi nawe akashaka kumurera simbuzino simbuzino rero ni wa mwana uba warekereje uvuga uti mwana ntunkorere ku mwana urumva wamaze kumwita Kireko agacarekera kuri ibyo yishakiye akaba umwana w'intagondwa urumva yuko uwo muvyeyi rero yari nyina wiwe mugabo se wiwe aguma semerera ati yamara mufaso ni wanje uwo mwana uri kuramurekereza siko twari kumurera
mwari taziriwe nande ryavuye mu gikino
ryavuye mu gikino urumva twari ko turakira igikino iyo turi ko turakina urumva dusha twita amazina turavye uwo yarose iyo role uko ameze niho havuye iyo zina Kireko
mbega Kireko afise imyaka ingahe
Kireko bisi myaka 73 kugera uno munsi murumva yuko ndi umutama kuze ahageze nkeneye yuko nanjye ndi umushika ntahe mpanura abandi ntifuza umwana wanjye yuko yo kwitwa iryo zina
Kireko akiri umwana yifuza kubiki
jewe nkiri umwana ibyo nifuza ntabyonzi gushika uno munsi mugabo narifuza gukora iby'iwanje kurima kandi byari ibintu ndima naragenda kurima nkabanguka hanyuma ibindi nifuza narifuza utuntu tw'udukino turi kumwe n'abandi bana mbona yuko twonezereza narabyifuza rero
hari utugeso abana batagayirwa kera nko gukora mu nkono uko ibi byamwa ku nzira n'utuye tugeso mwa mwaragize mu kiribata
umwana iyo akiri muto utwo tugeso twose yaraduciye hari n'igihe wacyusanga batetse nk'ibintu biryoshe batarahugaburira ukifuza kubaruraza kumviriza hama rero bakubaza ukarahira yuko utigeze ukora mu nkono nayo ko vyamwa hoho kera twe twakuze murumva imyaka n'imvise hariho ibitoki byinshi wacyo usanga bihira ko imihwi mugabo usaze cyahiriye ko waremera kurira igitoki cyaje ukagibona kugira ujya muhwi wari hejuru uburye mugabo rero ibyo rero kubera ababyeyi ari igitoki basomeye barakwamira bate ntuzusubire kugonda igitoki ngo ujya muhwi ati tuzokwihera niyo ndero baturereresha baratwigisha kudakora mu nkono bakatwigisha kutaza kugonda igitoki hama rero uri umwana azoca ubwenge warumvira abavyeyi ati yamara ko ari nzambwira gutyo ni bibi
mugaba mukira abana nawe mwarabikora cyo mwakunda gukora cyane n'icahe muri ibyo
ndacyo tutakora umwana ntacyo adakora byose arabikora kuko ubwa mbere ntuburamenya ikizira n'ikitari kizira nico gituma usanga abana mu byo twakuriramo ibyo twarabigira kuko kera ababyeyi barakunda kuduhana cyane ubonye aguhanye wacu biheba iwacu biheba ntiwabisubira wacu uvuga uti nkabisubira rambo kuko barakuboha n'umugozi kujya baboha impene ama bakagukubita n'inkoni ukumva uti yemwe uti ibyo bintu sinzobisubiye
ubusore bwanyu nabwo bwari bumeze gute
ubusore bwacu urumva twari tumaze gushuha hamwe tumaze kubona abasheri bacu tuvuye nk'umukobwa mwigana tukira abana bacu bonu mengana imizi ugacamba wiyumvira uti yemwe urya niwe nzotwara utujya niwe nzotwara mukama murerekeje akajisho nundi muntu amuvugishije ugacumengura babaye nawe kumbure nturagira no kuza kubaka mugabo wabishyizemo urukundo mu mutima wawe kukubona yakuryohe kandi umenga murangana niko mu busore bwacu rero twari tumeze
waresha abakobwa benshi nka kujya tubibona muri ninde hoho kuresha byarakorohera kuko hari abasore bigo byagora
mbegurazi tukira abasore wacume wacu sanga hari humugwi wabahungu mu gumurunganwe mugendana hama rero ugacusanga uno musi wakunza uyu ugacubona uwundi muntu mengane mwiza ugacugenda twirirwa turayerera ku misore abo twari kumwe nabo baba bafise abandi mugaca muherekeranya kumbure mukaja kuri umwe ugaca muza gusubira ku wundi ariko mukirirwa muratembera muyaga ariko baba mwebwe mukiyumva namwe yuko muryohewe baba bakobwa muri ko murarondera nabo bakwiyumva mwe ko baryohewe nabone ko bavuga ati uryazo umugabo wanje uhuni nawe ngo uryazo umugore wanje niko twari tubayeho muri ico gihe hama rero dutashe abavyeyi nti wabana babwira yuko hari umukobwa ikora kundi rwagera kwari ugutembera gusa mu buzima bw'abakiri bato nyene nguko mubibona cyusanga umwe avuga ngo ujyane fiase wanje ubundi ujyane fiase wanje niko twari tubaye
iyo biba byemewe kugira umugore arenga umwe muba mufise bangahe
oya icyo kibazo kiragoye nta numwe yo kwiyumvira kugira ngo yokumira ku mugore umwe oya burya n'ababivuga n'ukwihisha burya hari abandi biyumvira none nka wewe turi kumwe turiko turayaga nujubona naranje ko ndakwiyumviriye ndagutwaye uko niko bimeze rero niko tubayeho hari umugani abasokuru bacu baciye mugabo twara hari twara ukuyeho bobo bapfa kuvuga ibintu uko bari bitungiye kumbure bavuga ngo umugore umwe ni nyoko ariko siko bikiri uno munsi uno munsi twumira kwibanga naho aba yashaje ucugumbaho nyene kuko ucabanga kurenga itegeko urazi ko bihanwa nuko rero ubu tubayeho nayo ubundi hoho ntawovuga ngo nzogumya umugore umwe
urumva muba mufise nka cumi
oya nta cumi mugabo nabangahe na batanu wobigeraho yego mugabo rero nivyo abiyumvira kugira abagore benshi nuko baba bafise ico bazobaha bakaba bafise n'itongo aho bazorima canke uburyo ugacusanga amuguriye itongo hariya canke parasera hariya nayo ubundi hoho uri umukene wo kwiyumvira kugira abagore benshi gute waba uri kuri bo
mu busore abantu bahura na byinshi ko duhora twumva ngo umuntu ahumura ahumiwe mwebwe muhanura iki imisore y'ubu ngo ntizihumigwe
imisore y'ubu urabona aho tugeze ubu icyo twubahanura urabona isi yaramaze kwaga isi yaramaze kwaga kera nuko twari turi ahantu hagutse kohanura umusore mu gihe yabonye umukobwa bashimanye yuko yo kwitegura bikwiye akaraba ko bazobaho neza ntave gukwega atacafise azomuha adafise ahazomushira na cane cane mu kubaka inzu nziza nico ca mbere umusore yoherako umuntu yo muhanura ati ubanze urabe yuko wubatse ahantu muzoshikira urugo muzoba mugwiza ruteye igomwe hama murabona navuze ku isi yaze mujinama kugira murabe yuko muzogabanya ibyirondoka kuko ushobora kuvyara benshi udafise icyo uzoba cyangwa udafise aho uzobatungira ibyo turi bibahanura kugira babanze biyumvemo bitegure mu buzima imbere yo kubaka mbere washaka banahanuza abagenzi bamaze kubaka barabe ingorane bagiye baracamo hariho abavuga ngo ndose umugore ngo kuryoherwa ngo nukunezerwa ngo nabaye umugabo ariko ubugabo so ubwo ubugabo nubwo kwitegurira so ubwo gupfa kuzana ngo mbaye umugabo ni iki ubona yuko atacuza kwimarira mu rugo ivyo nivyo no bahanura kubanza kuvyiyumvira bakiyubaka
murunganwe gose harabaho ibyo baharara bega namwe mu busore bwanyu hari hahara wiki mu nyambaro ingendo nkubuwe musore yemera yumva atambutse gute niho
mu busore bwacu icyo twari duharaye hariho ubwoko bw'impuzu hakaba n'ubwoko bw'ibirato hariho impuzu bita pacanga n'ikirato bita mudomo ukambaye umukobwa yacavuga ngo nguriya muhungu ntamugiye ko ngo yambaye pacanga ngo yambaye na mudomo nivyo twari duharaye hama rero hakaba n'izindi mpuzu bari bise munekere warakora urugashikepfo rero atingisha igisusu umukobwa bigaca bimwanga munda basha ngira yararara kwiyumvira agashaka kwiza nako kandi atani nzurubaka erega hari nabo wasanga bigemuye kandi nubu baracariho mukavuganira hariya mugaca muzana nako mugaca muhurira mu nzu kwa ntuzeye nk'ibikoko hajya kwa so wawe urazi kera nta n'amazu yarariho n'amanini manini nk'ayo ubu twari utuzo tw'ikirundi dusakaza ivyatsi kuva hasi gushika hejuru kurya kw'abatwa nabonye n'abatwa ntaco ntavyo bakigira nibyo byari biharagwe rero mu nyambaro abantu bakunda munekere pacanga na mudomo n'akandi karato karaba hejuru kitwa ngo gondora basha wacu umugondora onyene
mu ngendo naho kugenda mutwereka nk'ukuntu umusore yemera yaratanga
mu ngendo oya ishati waca uyigorora uyigorora ukayigira gutya baca bakwemera kuri umusore kabisa winuze ugaca ufise nk'udufaranga nk'ijana ugaca uvunza inoti z'ijana ijana canke z'igihumbi igihumbi za tanu atanu ugaca uzigira umutwaro ugiye gusorora rero ugaca ukurayo yose mugabo hejuru washyize ko inoti ni kanini ya kamwe nawe ubundi bwoza runtuze bwa nyakunyarigwa agaca abona ngo ujya umuhungu ngo ujya umusore ngo aratunze naho mpamvu
igihe wari ukiri umusore n'ubu wubatse ni ikihe gihe gihambaye kuri mwebwe
igihe nari nkiri umusore n'ubu nubatse igihe gihambaye n'ubu nubatse nkiri umusore kubera urabona ubu kera narigenga narya kwa mu rugo ku bavyeyi bakangaburira impuzu barangurira ariko ubu ngira kwironderera impuzu nkagira kurondera intuze impuzu z'umugore impuzu z'abana n'ibibatunga kwakira na cane cane ingwara zabo ntunze mu rugo urumva nije mugabo ntezwa kubajera iyo umwana agwaye ndababara iyo umugore agwaye ndababana hanyuma n'ibindi byose bakeneye urumva ubu ndi mu gihe gihambaye niyumvira nti ubu iyo ndabimenya sinari kubaka mu bugabo kandi ari byo bikenewe urumva yuko rero aha nja niyumvira nti ndi umugabo ko ntunze abo hari n'igihe zanaruhimvye ndije ndi perezida kabisa hanyuma ngo nguri perezida gute none sindabatunze sintunze mu muryango ngaha ntinimuwe ko ni perezida sije ndaruramuza ngo jya hiyo ngo nukuhimvye
none ni ikihe kintu uwo wishimira kuri wewe uwo kwisunga wumva yoba ahisemo neza
uwo nyisunga jye mu buzima bwanje boraba ingene mbayeho ingene nitwararika gutunga umuryango wanje ingene nitwararika gukunda ibikorwa ingene nitwararika kuraba kw'itongo ryanje rimeze neza kandi ariyo rizodutunga ntishineme ngo hari ha abusanga bize aho kurabitongo agacarera maboko agacayumvira ngo nzoronka akazi muri leta aho kuraba rijya tongo kandi itunga ryo duhonyorako nanje ubu ndamaze kubibona kera navuga nti ntiwompa akazi nka kariya ngo nogwa ko noneho notunga nsanga itunga riri mu rugo aho duhonyora niho riri rero wonyisunga yogira ivyumviro nk'ivyo jewe rero mfise yego aho yo bakoze kandi azokwiteza imbere
nanone ngo umugabo ninywanywa singyajya ngo nuwo kunda agacupa gusa si wo kunda gufungura cyane
uyu mugabo nyamugabo nakubwiye mu gihe ubu maze kuba umugabo ukagira urugo rw'iwawe yego ntawe ubuza umuntu kwa arya ni ukuraba inyene uri ivyo urya uko bingana ni ukuraba icupa urashobora kwiyumvira uti mbo ndafise amahera yarakwiye amacupa ane ukemera ukanywa rimwe canke abiri kugira yo yandi wari kunywa utubike ubivubi kuko hajya muhera wasizeho umuryango ntubibagire nabo canke ukamenya uti nabo bajya baranyotewe ko nari mfise amacupa ane reka nywa abiri yandi abiri nayo ndayabashiye aho niho buri umugabo nyamugabo kuko muba muriko murasangira n'umuryango kuko ibyo byose uburi ko uri mu kabare uri hehe ni itunga ry'umuryango uburi kuronona kuko mutegezwa kurisangira mutegezwa kuja inama ukubona wonezerwa ukiyumvira na madamu wawe ko yonezerwa ukiyumvira n'umwana ko yonezerwa nawe aho niho buri umugabo rero nyamugabo
niyahenzya yabananiye gifungo gacuba cyabananiye gufungura
oya ntandyawe nanira umuntu gusa nuko udashobora kubishaka naye ndya yose ntandyayo nanira umuntu baba bakubesha none bitagugarutse bumva byo babikunaniye gute mugabo hari hivyo umuntu adakunda mugabo ubiri atacho woba kujyaho kwigombaguza kukuvise ibindi ubona hajya uti bijya abandi byarabikora ngo reka nanjye ngeza hajya uze kwigereka nabo bimutangana
namwe n'ibyayi none mudakunda uvuga ati biye nkabyo nofungura mbona hari ibindi
cyo iwanjye ntacyo ntofungura yego
nuwahe muziro bibaziririza by'ikirundi ubona utarukwiye kuba umuzira nuwahe muziro ubona utarukwiye kuba umuzira
mu kirundi hari hivyo kera mu migani baziririza mugabo nasanze bwari ubukunzi bw'inda hari imiryango imwe bavuga ngo nguwo ntarya igitego kandi kitazira bari bakigize umuziro kera baravuga ngo umugore ngo ntarya inkoko ngo acabika nkayo barakigira umuziro kandi bitari umuziro none ubu babifungura byose ugira hari n'icyo babaye kandi ntawe uragwara ngo nuko ngo hari iby'imiziro mu bisanzwe nta gifungurwa kiriho kiri umuziro ibifungurwa byose bibaho nta muziro n'umwe uriho wo kuza kubifungura
hamaho mu migenzo ko bavuga ngo nta mukobwa avuze uruha ubuwe ko hari ababishobora abivugize hari icyo
eka nta kintu kiriho kizira na gatonyi mugabo baca bamwita nk'isema ariko aravuza uruhu mugabo nta muziro n'umwe uriho wamubuza kuvuza uruhwa bavuga ngo uri kurasema umugabo na cyane cyane muntu uze mu miryango y'abagore bavuga ngo ko avuga izi uruhwa ngo ariko arasema umugabo none hari umugabo yari bwapfe ngo umugore yavuga izi uruhwa cyangwa umukobwa avuga izi uruhwa nta namwe byari byigeze biba ndabyumva yego
tendi bazako muzi kirundi cyane ibingira mvuge mutubwire nk'ingene byo bivugwa kumbwa umukobwa aryamanye n'umuhungu ajya atwara inda akibungenga akabyara umwana nko kumbwa byo bivugwa gute
kumbwa bavyita gusenganya
uko bikurikirana umuhungu aryamanye n'umukobwa aratwaye inda aribungenga akabyara umwana
Eh ku bantu nawo ngaho bavyita gusambana gushurashura kurenga ibiko. Eh niko mu Kirundi babivuga kuko urabona kera nk'umukobwa mu rugo yatwaye inda bava ngo yarenze ibigo kurenze ibigo rero yashurashuye yasambanye nico gituma kera bagize ibintu nk'ivyo umukobwa baca bamuta mu gisuma nyenzi mu gisaka akaribwa n'ibikoko hariho igikoko bahora bavuga ngo ngeni nico rero baza gutambuka hinga umukobwa yatwaye inda urumva yari yaryamanye n'umuhungu ngiye n'ikikaza kikamutora uko bamutaye hari niho uwo mugani bavuga benshi bavuga ngo girangeni se girangeni kirangeni kirangeni kuko n'umukobwa yitwaye neza ntibigeze baza kumuta hariya rero duca turiko turamukeza tuvuga tuti kirangeni
Murakoze cyane kuri iyo nyisho muduhaye ariko rero none ku mbwa mu gihe ku muhungu n'umukobwa bavuga ati iyo baryamanye umukobwa arashobora gusama agatwa akibungenga hama akabyara umwana none ku mbwa wo byo babivugwa gute
ku mbwa imbwa bayita gusenganya iyo yasenganyije n'iyindi rero urumva imbwa imaze gutwara inda bavuga ngo urazezuye iyi imaze kwibarukanaho bavuga ngo yabwaguye ariko ku muntu rero uko yamafise agateka siko bavyita bavuga bati yabyaye mugabo inda y'ishushu kuko ntiyigeze asabwa yararenze amategeko urumva yarashurashuye ico gituma rero baguma bavuga yuko umuntu baramugumije ko agateka urumva biratandukanye nuko bavuga ngo yabwaguye bavuga ngo yavyaye
murakoze cyane ku nyisho muduhaye turumva koko ikirundi mukizi neza mukurangiza rero kino gice ca mbere reka tukirangize mubajije ikibazo abantu bakunda gukurikirana cyane ibiganiro byanyu
ni mbega abantu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu batwiyumvira gute batubona gute beshi ndakunda kubona bavuga ngo ubwo buhinga mwabukuye hehe ariko rero none bo babibaza ko turi incabwenge jena navuze nta mashure dufise ngo ndashaka baze banyishuri ico kibazo nukuri batubaze iyo ngabirano ho yavuye ama tuzoyibishu
murakoze